Sathi samba sovele mazweni.
Hi guys, nganamukela khona la ku KZN TV lawuhlezi uthi khona indaba eshisayo ngaso sonke isikhathi. Landas naye uZola 7 naye uKhuzani okuyena umculo wamaskandi. Esibabona kukhulu bekade bekuwona umcimbi obokade laphayana ecula line khona laphaya eMpumalanga. Lapho umcimbi engathi wahamba kahle kakhulu futhi washiya nabalandeli bejabule kakhulu kumbona uZola. Kuvela phela ismile khona laphayana kuyena uGuluva after isikhathi eside agcina ukuperforma. And futhi ekulandeleni kuthi wayengekho right futhi khona empilweni yakhe noma emzimbeni wayephathekile engekho right. So lokho kube sekwalanda ukuthi ba-organize khona i-event lapho ezo-performa khona namanye ama-legend wayo phela ikwaito. Kanti naye uKhuzani ubese wafaka isandla ukuthi abe khona lapho kulowo mcimbi lowo. Just ukuthi asupporte phela uZola 7 ukuthi aphinde akhuphuke futhi khona la endimeni yomculo. So guys, ngiyabonga ukuthi ubukele video lo. Don't forget to subscribe, uphinde futhi comment section.